bazalwane ibandla lika uNkulunkulu ngegama lika Jesu Christ. Amen.
Amen.
Siyambonga bazalwane uNkulunkulu. Ngiyayithanda kakhulu lengoma. Engathi uNkulunkulu angasiza ukuthi lengoma especially in last stanza ngiyayithanda kakhulu. Ngathi uNkulunkulu angasiza ibe yingoma ngempela esiyiphilayo. Ithi manginawo wonke umhlaba. Noma nginomhlaba wonke. Ithi kodwa ngaba yini? Ngaba umnikelo omncane. Ngenxa yothando olungaka. Yazi abaningi bethu asinawo ngisho wonke umhlaba kodwa sibone ngathi umnikelo omkhulu kakhulu. Bakumele sihlukane nezinto zomhlaba. Kuba ngathi umnikelo onjani? Omkhulu. Kusho ukuthi uthando asikanjani? Asikaliboni. Asikaboni bazalwane into yenziwe izulu. Asikaboni into yenziwe yini?
Izulu.
That is why kunzima ukunikela. Do you know ukuthi umpostoli uPawuli ayikho i-law, ayikho i-commandment engamenza enze lento ayiyenza. Into ayibona uthando. Wamangaliswa uthando olungako, wamangaliswa umnikelo owenziwe izulu. Wangekho ngisho isidingo sokuthi uNkulunkulu anikele bazalwane. Sayizwe leyo nto? If uNkulunkulu wayithandile, wayengathi u-Adam no-Eve bengene esonweni aqeda ngalo mhlaba. Sayizwe leyo nto? Kuphele kanjalo. Lihlukane izulu nani? Nokuhlupheka. Lihlukane izulu nokuhlupheka. Kodwa uJesu ngenxa yothando lwakhe wadela konke ukuze siphile. Ukuze siphile bazalwane. Sengathi uNkulunkulu angasikhuthaza kakhulu. Ngothando lukaJesu nangothando uNkulunkulu asifizele lona ukuthi athumele uJesu azosifela ayikho ncane bazalwane into yenziwe izulu. Ngathi moya ingcwele ngempela angazivula inhliziyo zethu sibone ukuthi asikaboni. Yazi kunezinye izinto ngike ngithi uma sizifunda umuntu aphikisa bengithi eish othi ngithule akaboni. Ayikho into engingayikhuluma ezomsiza ngoba akaboni. Kana mase sibonile bazana kuba ngathi you just want to updatela more and more and more. Do you know abafundi ba Jesu siyakhumbula bazana incwadi yeZebe chapter 5 ize ithi iBhayibheli ngesikhathi beshawa bethushiswa ngenxa ukuthi bashumela ngoJesu lithi iBhayibheli bajabula. Ithi bahambe bejabula. Bathi singobani thina ukuze sithole ihonor engaka.
Amen. Yeah, of course.
To suffer shame for his name. Bayazi igama lika Jesu liphakeme kangakanani. Do you know? Do you know if manje bazalani lakuthina? Ungakhona umuntu. If ngakhona nje umuntu, sekuthanda nje akayona ngisho nento ephakeme. Sekuthanda nje akayona ngisho nento ephakeme nje mhlambe asithi asikhulume ngesilo nje samaZulu. Asithi usebenzela nje isilo samaZulu. Asithi nje the only thing owenza uyimbongi. Ngikukhuluma ukuthi ngeke sayibona. Ngiyakhumbula ukukhotha mayisilo ukuveza kuvela ingo imbombo. Umuntu lokho ekhulumela nje isilo. Do you know ukuthi umsebenzi wakhe ukulandela isilo akhulume masoqhamukisa isilo kuphela.
Yeah.
There is a lion to.
Yes.
But do you know indlela oyijabulela ngawo lo msebenzi?
Yeah.
Ebonga wonke umuntu angambonga. Uthi akazi ukuthi kutheni yena enzelwe umuntu omngaka ukuthi ahambe ekhulumela isilo kanje.
Hey.
Sayizwe leyo nto?
Hey,
kusasa. Uyakhuluma nje kuphela. Hayi ukuthi mhlambe u-driver at least yebona leyo nto uya driver uyave. Hayi uyakhuluma nje kuphela.
Yes.
Why ebonga kangaka? It's because isilo siphakeme. So any position oyinikeziwe as long as ukuyi position othi ukuthi usebenzela isilo ikhumanisa nesilo ngoba isilo siphakeme kakhulu.
Yeah.
Nayo vela bona ukuthi wenzelwe umusa.
Yeah.
Imagine bazalwane uNkulunkulu akayona nje I mean isilo zonisilo samaZulu. Hayi nokuthi South Africa yonke. Hayi nokuthi South Africa yonke. Imagine uNkulunkulu ayona nje inkosi eSouth Africa kuphela okanye eAfrika okanye e-universe yonke. Uthi nasikaboni. Uyabona kunemindeni kunabazali la. If ingane ngathi mama ngicela nje mina umsebenzi wami ngibe missionary ngihambe nje ngikhuluma ngoJesu. Umzali ngathi ingane yami wayo udlala ngokuphila kwakhe kanje. Ngoba umzali akakaboni. Sayibona leyo nto? Akakaboni. Kanti uJohane basebebonile ingakho uJohane wathi mayikhuluma ngoJesu. Athi angifanelanga ngisho ukuphatha izicathulo zakhe. Yayitho leyo nto. Kuthi angifani even bekho nginganikezwa umsebenzi ukuthi ngihamba nje ngiphatha izicathulo zikaJesu. Kuthi bengiyobona kuyisimanga esikhulu kumuso omkhulu engiwenzele. And bazalwane ngathi uNkulunkulu isifisami njalo ukuthi uNkulunkulu angasiza sibone. Many of the things we say and do ziyabonisa sikaboni. Asikaboni ukuthi uNkulunkulu uphakame kanjani. uNkulunkulu inkosi enkulu sizobona vele isulu masayibuya.
Inkosi.
uNkulunkulu inkosi enkulu kakhulu.
Yeah.
So bazalwane yabo sizofunda manje sizofunda especially in the afternoon program. Kulenze eso sifunda bazalwane ezo sidinga ukuthi senze ama decisions. Especially for abasha ngiyajabula khona nabasha bakhona. Yabo. And singaboni bazalwane kuyinto ayikho awukho umsebenzi obaluleke futhi ophakeme njengomsebenzi wokusebenzela iJesu. You know that. But is a one nje manje sifunde afternoon ukuthi ngazi ngene afternoon. Asike sikhile bazalwane incwadi kaMathewu 24. Matthew chapter 24. You know, sasikhulume last week ngokubaluleka kwazi ini bazalwane isikhathi siyakhumbula? Mhlawumbe ubuthi siyakhumbula yini? Sashe kambe why kubalulekile kwazi isikhathi? Aha. Asikhumbule bazalwane sifunda ku First Chronicles chapter 12 verse 32. Sifunda ngabantu kamadoda wabi tribe yaka Isakare lithi iBhayibheli lamadoda lana awesazi ini aweqonda ini izikhathi and ngenxa yokuthi aqonda izikhathi awesazi ukuthi uIsrayeli mele enzeni siyibona leyo nto so ngamanye amazwi ukuqonda isikhathi siya kufundisa ukuthi yini okumele uyenze ngoba isikhathi tells you what to do there is no abese ngiyekho la izolo bobengesona isikhathi sokuzala izolo siyibona leyo nto isikhathi siyakutshela ukuthi kumele wenzeni. Bawungasazi isikhathi. Ngisho nengane esikolweni bengasazi isikhathi ngafela ngisho ama exam. If asema exam ngo October, yona asithi mhlambe seku September, seyisondela October. Yona ayazi ukuthi September mhlambe. Isitshenje namhlanje kuse February. Lo ngane ngaphasa masicabanga. Yeah. Ngoba umuntu ofisondela exam. Akaphili njengomuntu osekude kunaye exam sayibona leyo and do you know uSatan bazalwane one of the deceptions ayifakile ebantwini umhlaba wonke nasebandleni inhliziyo yamba buhlungu uNkulunkulu esiphathise izinto ezikanje ezesikhathi kodwa uSatan wenzile ngokuqili bakho ukuthi sizibeke icaleni singafundi ngani ngesikhathi that's why abaningi bethu saphile ngathi sikubani siku February Asibona nje exam 9 manje.
Oh, of course.
Why ngoba isikhathi asisazi. So let's just look at something else when this card food. Let's go to Matthew 24. Matthew 24 bazalwane, kumele engifisa siyibone nje. Matthew 24 uJesu ukhuluma ngeimpawu zakuthini zokubuya kwakhe siyakhumbula
yes
and uJesu bazalwane ngiyafisa ukusho ukuthi zonke izinto ayikhulumile uJesu kuMatthew 24 sezenzekile usele one kuphela do you know that and let me show you bazalwane ukuthi uJesu uthini ngaleso sizukulwane esibona zonke lezi zinto uthini ngaleso sizukulwane asiyeni ku Matthew 24 asiyeni ku verse 32 siyafunda bazalwane uje umthetho wamangikhuluma kungi amazi amaphuma kanje kuba ngathi ngiyashumayela yabo kodwa nje siyafunda kanti singazifaka nje kumuntu ukufunda asiyeni ku Matthew 24 se verse 32 kule nto engifisa siyibone uthi Jesu fundani umfanekiso emkhiwaneni nga igatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga niyazi ukuthi ihlobo seliseduze kanjalo nani Nxa niyibona konke lokhu, yazini ukuthi iseduze. Ngase mnyango. Seyize leyo nto? Kusho ukuthi imba ngase mnyango. UJesu, the next verse, yasitshela ukuthi kusho ukuthi imba ngase mnyango. Asifunde the next verse. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane asiyikudlula kungenzekanga konke lokhu. Seyize lokhu? Sokuba ngasemnyango bazalwane isizukulwane sokugcina esingeke sidlule engabuyanga uJesu. Seyize leyo nto? Now uthi esibulo sesizukulwane akuzona lesi sizukulwane ayikhuluma ngaso ngoba lesi sizukulwane kade sadlule. Siyibona leyo nto? Lesi sizukulwane uJesu akhuluma ngaso yilesi athi lana isizukulwane esibona zonke lezi zinto. Ifact neBhayibhile and pattern nepen bengizothi underline the word all okanye zonke. Ziningi izizukulwane ezidlulile zibonile some of the signs, eh? Mm-hmm. But asike isizukulwane esibone all of the signs. Ngaphandle kwale sethu bazana, I believe ngempela. Njengoba ngisho last week, I believe ukuthi we are living right in the final generation. Ngiyakholwa ukuthi uJesu uzombona ngamafesehle. And uJesu uthi manibona lezi zinto yazini, akasho icabangani. Uthi yazini. Ukuthi sekuseduze sekusebunyango. Kamanye amazwi akasho ukuthi gesani ges. Abanye abantu bayikhuluma ngokubeka uJesu kuba ngathi i-gas game. Kanti uJesu, these signs are so accurate that you can know. Ukhulumile ngesikhathi sofana njengesikhathi sikaNoah, and nathi siyasibona isikhathi siphila kusona ukuthi ngempela sifana nesikhathi sikaNoah ngendlela eziningi. UGenesis chapter 6 verse 5, iBhayibheli liyasitshela ngesikhathi sikaNoah abantu iy'nhliziyo zabo zazicabanga okubi kuphela. Siyakhumbula? Seyikhumbula leyo nto? Ngamanye amazwi abantu babesenza isono, but not only were they doing isono, they were thinking about isono continuously. Meaning babesenza isono bengenaso kodwa nesifiso sokuthini? Sokuphenduka. Now Genesis chapter 6 verse 11, iBhayibheli liyasitshela ukuthi ngesikhathi sikaNoah umhlaba wawune-corruption. Ithi futhi umhlaba wawu-violent. Bazalwana siyibona i-corruption? Aha, bazalwana. Ithi iBhayibheli futhi kusho uJesu athi before abuye kuyofana njengesikhathi sikaLot.
Yes.
Ngesikhathi sikaLot siyakhumbula. Kwakugcwele ini? Utabani. Akudolubutabani. Do you know ukuthi bazalwana asikho isikhathi esidolubutabani njengalesikhathi?
Amen.
Mafuna uGenesis chapter 19 verse 4. Lithi iBhayibhile ngesikhathi just before iSodom libhubhiswe. Lithi amadoda aseSodom amancane namadala aya kusicaba sikaLot athi, Lot, babi la bantu abangenile? Sifuna ukulala nabo. Amadoda ifuna ukulala namadoda. Kwakhona izitabane from every part of Sodom and from every age group. Do you know ukuthi manje kulezi nsuku izingane ezingaka? Kawo lengane ngikhombayo. Do you know ukuthi izingane ezingaka manje? Ziyakhethiswa. Ukuthi ingane, you are not a boy, you are not a girl, you can choose. Do you know ukuthi abanye? Do you know ukuthi abanye baze baku extend yokuthi benze operation khona i-actress, i-actor le America. Ingane yakho yenza i-operation ngoba yazikhethela yathi a angizofuna ukuba umfana, ngifuna ukuba intombazana. And futhi uJesu mase ngizobuya. That was not the last month or the last week of Sodom when kusenzeka leyo nto. That was the last night of Sodom. When kufika wonke umuntu. So ngamanye amazwi, right at the end, mase kwenzeka le nto ukuthi uJesu kumele nazi ukuthi senisekugcineni ngempela. Bazalwana ngathi uNkulunkulu angasisiza sivuleke amehlo. Sibone, do you know ukuthi last month kuba manje sekujulayi angisho? Do you know ukuthi last month was Pride Month? I'm sure abanye bayazi. Siyazi yini Pride Month? La kucelebrate ukuthi abane. It was International Pride Month last month. International, meaning izintabane sezinenyanga yazo. Now uNkulunkulu, bazalwana, listen to me. uNkulunkulu akazondi ini? Izitabane. Uzonda ini? Ubutabane. Uzama ukuhlanganisa isitabane nani? Nobutabane.
Ah, yes.
But lo ngiveza bazana to show ukuthi ngempela isikhathi siphelile and kungathi amehlo othi angavuleka. Sibona ukuthi isikhathi siphelile. Kuzo zonke lama signs bazana uJesu akhulumile, there's only one sign left and Ngoba ngiyakhonthi this sign is about to happen very soon. That's why I believe ukuthi we're in the last generation. Asike sibuke sine ku Matthew 24, asibuke no verse 9, eh? Ngabe kuvuka ku verse 9, asiqale ku verse 7. Sifunde bazalani le chapter ngokucabanga nangokukhuleka so that you understand. Uthi Jesu ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe nombuso uvukele ini umbuso lenze sizibonile bazalwane kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo ngoke English at iadda kunento iaddayo engekho la kubabile esidulu ngibana ngaqagheldini le kunento iBhayibheli English eliadaye ngeke kulesizulu ubhubhane pestilence pandemic ofunde English King James Version ithi kuzoba khona pestilences kumhlaba wonke uthi Jesus before afike abuye kumele kube khona ubhubhane luzoba kumhlaba wonke seyive leyo nto and uthi masendibona leyo nto yazini uthi kuphelile ngoba uthi verse 8 kepha konke lokhu kungukuqala kweni kwemihelo na ngicela ukubuza abazalwane imihelo yenzeka nini benzeka yenzeka umama mayisaqala ukukhulela noma masise kugcineni ekugcineni ayenzeka ekuqaleni ayenzeka esendenzeka kephi ekugcineni so uthi Jesu manibona lezi zinto mele nathi uqala ini imihelo miningi ukuqala ukugcina ukuphela and no ngangitshele ngelifunda livesi ngiyazisola ngokuthi ngingawathathi literally amazwi kajesu ujesu wathi kuzoba khona ubhubhane kumhlaba wonke besike siwubona ubhubhane kuma-countries kuma-societies athile kwethi besingakaze sibone ubhubhane ogcwele umhlaba wonke and uthi ujesu before ngifike angizubuye ngingabikho ubhubhane umhlaba wonke and njengoba sekwenzeka kunamakristu asalele sisabambelele kwisono bazalwane ekhona amandla egazini masibuka lezi zinto bazalwane nesazi ukuphela sekufikile now lalela-ke into ethi izokwenzeka after lokuzamazama kwemihlaba nalobo bhubhane verse 9 yasitshenjini ezokwenzeka ithi ngifunda verse 9 this is the last sign by the way ithi lapho-ke bayakunikhaphela osizini banibulale niyakuzonda izizwe zonke ngenxa yegama lami la amaKristu ukuthi azobe zingela njengeyilwane siyazi bazalwane masifunda uverse 9 sike sikhuluma nge-National Sunday Law besike safunda ngayo na-last week la bazalwane amaKristu azokuzingela njengeyilwane asikaze siyibone le nto sike siyibone mhlawumbe isenzeka kancane kuma-countries athile but uthi ujesu lana niyokuzondwa yizizwe zonke siyayibona leyo nto ujesu ayikhulumayo ukhuluma ngezinto ezi-world wide not never in history akaze kwenzeke la amakristu azondwa yizizwe zonke but kuthe kuzokwenzeka and not just any amakristu kodwa siyazi thina ez sifunde kwincwadi esambulo chapter 13 ukuthi amasabatha ingaba siredi bazalwane funde ucrisis ngoba nje ujesu uthi phela uthi ujesu yenzeka immediately after lezi zinto lezi besizifunda manje ukuzamazama kwemihlaba kwiindawo eziningi nobhubhane bagcwele umhlaba and njengoba sikubhubhane mele ngaba iindlebe zethu zithe wewe sekusondele lesi khathi njengoba sikubuka bazalwane ukuzamazama kwemihlaba iclimate yenye indlela ujesu wayifundisa ukuthi kuzofika isikhathi la iclimate isimo sezulu sishintshe umhlaba wonke and mase sishintsha isimo sezulu kunento ezokwenzeka ezokwenza ukuthi kugcine kubulalwa amakristu seyizo leyo nto asibona nto kumathewu 24 verse 7 to 9 ezisishintsha isimo sezulu the next event yenzeka sibone sekubulawa amakristu mele ngabe siyazibuza hawu Why usukusule kanjani ngoba sibona phela ku verse 7 ukuthi izizwe zixabana zodwa.
Yes.
Kodwa manje sifika ku verse 9 sezixabana namaKristu manje sasixabana zodwa sezihlangene.
Yes.
They have a common enemy. NgamaKristu kwenze njani?
Yeah.
Yeah.
And the first part yes prophet sesibonile obhubhane nezizwe zixabana zodwa and sabona futhi nesimo sezulu sishintsha. Ama weather patterns I'm sure bazana sima sima siyibuka iTV siyazi ukuthi kunamadolobha aphansi kwamanzi njengoba sikhuluma.
Yebo.
And uJesu ayisitshenile leyo nto izokwenzeka. So mase siyibona isenzeka mele sazi nale athi izolandela ngeke ingalandeli. And I want to show bazalwane ukuthi le nto ekhulunywe uJesu la eBhayibhelini uphinde wayikhuluma uJesu futhi kumoya wesiprofeti. Ngifuna ukufunda la. Ifuna sibuke ukuthi iSunday law njengoba izofika izolinkwa kakhulu nokushintsha kwesimo sezulu nesimo sokuphila njengoba isimo sokuphila manje sabantu bazalana siyaphansi sizofunda sizobona na afternoon program ukuthi isimo siyaphansi ngendlela emangalisayo egcineni isolution izoba yile yeSunday njengoba sasishilo last week angishakumula sithi last week ukuthi kuzofika uPapa uPope amikhe amanga neqiniso iqiniso azolikhuluma lithi iqiniso azolikhuluma lithi lezi zinto ezenzela emhlabeni zenzeka ngenxa ukuthi abantu basuke kuNkulunkulu iqiniso lelo but amanga azokhuluma ukuthi masifuna ukubuyela kuNkulunkulu sibuyela ukuthi siphakamise isonto sayizwa leyo nto and bonke abantu abashumayela into eqinezela isonto kumele basuke izogcina ilapha izogcina ilapha. Now iceberg. Iti calamities will come. Calamities most awful. Most unexpected ningalindelekanga. Do you know one of the floods bengifunda this week ends eke Germany. Basho this exact word.
Oh.
Also science but bese ngayilindelanga into enje. But besazi kujwayele ukunetha hayi kanje. But the calamity is most awful, most unexpected. It and these distractions will follow one after another. Hmm? Do you know what last year, njengoba manje 2021, last year America. Njengoba bonke bathi kuba nama hurricane, sinomusa nje ukuthi la South Africa sizithola lezo zinto. Kuthe they had the worst hurricanes ever since America yaba khona. Don't you America ukuthi uziqala ibe khona as a nation kusukela ngo 1620. Kambaqala lapho ukurecord. Kuthwa last year ama hurricanes wabo were worse more than ever as bekhona as a nation and uthi ubuka lezo zinto ubona khona ne pandemic uzitshela ukuthi still isikhathi sisafana ngaba ngempela amehlo akho yazo zinto engizoyisho ukuthi umuntu osalele manje sesenzele into izenzekayo mela vela qhubeka lana if ngempela these signs uNkulunkulu asilethele zona ngomusa they are not enough ukuthi zisivuse kumele sisiqhubeke silale bese siqhubeke silale kuthi after this uthi these calamities will come most awful most unexpected it and these distractions will follow one after another it is Satan puts his interpretation upon events it and they the leading men bomhlaba think as he would have them that the calamities which fill the land are as a result of Sunday breaking thinking to appease the wrath of God they thinking to appease the wrath of God these influential men make laws enforcing Sunday observance they think that by exalting this false rest day higher and still higher compelling obedience meaning forcing abantu to obey this day to the Sunday law the spurious sabbath they are doing God service kuthi abantu bazozitshenti abantu bazozitshenti njengoba bephoqa umhlaba wonke ukuthi gcina isonto basiza uNkulunkulu
yeah
I was learning lenten is gentle lana kuphela lenti seBhayibheli asenuk John chapter 16 lenti seBhayibheli hey bona abantu bazobezitshenda hayi thina senze intando kaNkulunkulu. Ya ngafisa bazani siyibone iBhayibhelini ngingabikho excited wama ngifundisa ezinye izikade ngibe ngibe excited. Anda siyibuke sibone most prophet sibona seBhayibhelini sibona lento ngempela uJesu ufuna sizwe. UJesu ngaphinda into eyodwa njalo njalo kana afuni size. John chapter 16 ayizibona siqeda kufunda iquotation kumara another page 176 esitshelayo ukuthi labantu mase besibhubhisa bazozitshenda benza ntoni intando kaNkulunkulu. Sayibona leyo nto ezibephakamisa isonto ezinye benza intando kaNkulunkulu. Listen to what Jesus says. Uthi yini ezokhoza ukuthi basibulale? Is uJesu. Uthi lapho uthi loko verse 1 sorry. John 16 verse 1. Ithi logo ngikukhulume kini ukuba ningakhubeki. Ithi baya kunikhipha emasinagogeni. Yebo siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Ithi logo ke baya kukwenza ngokuba bengamazanga ubaba nami. Sayise leyo nto? And siyazi bazalwane. Uthi Jesu lo bazokwenza ngenxa yokuthi abamazi ubaba naye. And iBhayibheli last 10 ngicela ukubuza before ngisho answer ngempela uze sibe esikolweni. Bazalwane umuntu ongamazi uNkulunkulu simbona ngani? Ayisicabangeni. Umuntu ongamazi uNkulunkulu simbona ngani? Ayisicabangeni bazalwane. Yebo.
Ungakhuleki.
Ungakhuleki. Okay, umuntu akakhuleki. Okay, okay. Okay, asiyasike siyabanye. Ngongagcini imiyalo
kaNkulunkulu.
Singabhala iverse asibuye kulona 1 John chapter 2 verse 4. IBhayibheli omazi othi amazi uNkulunkulu othi angayigcini imithetho yakhe ukhuluma amanga. Angamazi. Seyizwe leyo nto? So ngamanye amazi uthi Jesu abantu bazobebulala abanye abazobe sibulala bezitshenti benza intando kaNkulunkulu. Uthi it's because bazobe rejecte ini? Imithetho kaNkulunkulu. Do you see ukuthi abantu bazobebulala abanye la? It's not just nje ukuthi mhlambe abantu abazondi ngizothini abazondi uNkulunkulu ngamaKristu azobebulala amanye amaKristu. Ngoba abantu abafisa ukwenza intando kaNkulunkulu obani? AmaKristu. And that's why ukubona lokubulala kuzobe kuyinto encane ngoba ekugcineni bazobe divele senza intando kabani? KaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu but bazokwenza ngoba bangazi. Ngoba ngamanye amazwi ngoba babeke icaleni imithetho yami. Sayiva leyo?
Yes.
Asiduleni bazalwane. So ngifisa sibone ukuthi the more izinto ze climate the more kukhulunywa emhlabeni nge climate change, mele thina si indlebe sithi sivuleke sazi ukuthi into elandela le zinkulumo ze climate change yile. Sayiva leyo bazalwane?
Yeah.
And do you know thing ngempela ngesikhathi uJesu ekhuluma ukuthi kuyoshintsha isimo sezulu climate change. Bangekho umuntu onendaba nesimo sezulu, babengenandaba abantu. Nangesikhathi Ellen White ebhala lento ukuthi ngenxa ye climate change, ngenxa yokuthi kuzoza izimo ezithile zezulu, abantu bazogcina sebethini sebebeka isonto phezulu bezama ukuthi bajabulise uNkulunkulu. Ngesikhathi ebhala lento Ellen White kangena muntu onendaba ne climate change. So that's why ngesikhathi ayibhala lento abantu abaningi babezitshenda hayi lo mama nje ngathi hayi kunento ayibhemayo. But manje bazalwane wonke umhlaba ukhuluma nge climate change manje. So that is the first part ye prophecy ayibekile. So that means if the first part isayibona isenzeka, even the second part ngeke ingenzeki. Singakhohliseki bazalwane. USathane uzama ukuzikhohlisa ngiyasho ukuthi inhliziyo yami ibhlungu njengebandla uNkulunkulu aliphe zonke lezi zinto. Sizibeke ecaleni kodwa. Dino ukuthi bazalwane maya kumanye amabandla ungezwa ngoZakewu.
Yeah.
Ungezwa ngoBhatimeyo. Siyizwa leyo nto. Kodwa angeke kuzwe ngesambulo 13.
Yeah.
Kusathe nathi nawo abantu bayinkinga abatshena abantu bonke ukuthi isikhathi siyaphela. Angibenze nawo bayibeke ecaleni lento. Listen to this. Do you see ukuthi it is the only time umhlaba waqala ukuqaphela indaba ye-climate change ngo-1970s. It's recent. And nakhona bangayithatheli phezulu. Manje, this was this year, ngo-22 April 2021. Kuhlanga nomhlaba wonke, o-Russia, o-China, o-America. Bakhuluma ngani? I-climate change bazalwane. Mhlawumbe abayicabanga ukuthi awu ukhuluma ngani lo bhuti. I-climate change ukuguquka kwesimo sezulu. Sebona leyo nto? Climate change. And manje le climate change iyenza bazalwane inhleke-nhleke enzima kumhlaba wonke. E-China, ne-China sizoyibona. Kwenzeke ama-floods ekuthiwa bakazi bayibone in 1,000 years. Can you imagine 1,000 years? Bathi siyayiqala into enje, meaning nje bakazi bayibone, uma bethi 1,000 years babethu 1,000 years ago. Futhi abakazi bayibone ngangaze ngithi bayaqadela. Kodwa amaimazi bathi ayiqaze irekhodwe into enje. Ibisenzeka these past weeks.
Yeah.
China, Europe, India, yonke indawo. And this is just a coincidence. Iyasho la, isho the same lento bese ngiyishilo bazalwane. Ukuthi it will be declared that men are offending God by violation of the Sunday Sabbath. That this sin has brought calamities. Kuthiwa nasi isono esiletha ama-calamities, which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced, and that those who present the claims of the fourth commandment, thus destroying reverence for Sunday, are troublers of the people, preventing their restoration to divine favor and temporal prosperity. Kuthiwa laba abashumayela nge fourth commandment. Hey, fourth commandment. Kuthiwa, and thus destroying reverence for Sunday. Kuthiwa laba abantu bahlupha izwe. Yithi laba bahlupha bezwe. Do you think bazalwane abantu ngathi abantu sebeqale ukuxabana imindeni sebeqale ukuxabanela nje ama-vaccine? Ngoba basaba ukuthi uma ungavaccinatanga uzogulisa thina. Sebeyaxabana. Do you think wena uma sebezwile abantu ukuthi kahle into eyenza ukuthi sisafarishe zonke lezi zinto kuyagulwa COVID, naku lana ne-climate change, naku lana ne-looting, yonke into ngesikhathi esodwa? Inkinga ukuthi asiphamisanga uSunday. And futhi abanye abantu basihluphayo kule nto yokuphamisa uSunday yilabo besabatha. Do you think abantu bazokhuluma nje kamnandi bathi besicela mfowethu? Azosebevutha. Futhi vele umhlaba sesiyawubona sewunolaka olumangalisayo. Bazalwane, lezi sizibonile ngokuhlala kuzona ama-floods la. Sisegermany la bazalwane bekubi izindlu zidingeka ubuke. Uyazi lana njengoba ngibuka le zinto bazalwane, ngathi uthi uJesu uthi, what shall it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Do you know uthi kunabantu abahlukene noNkulunkulu ngenxa yokuthi bafuna ukwenza imali, bamukele ama-bribes, bangena kumathenda angekho semthethweni, baqamba amanga, baphulisa abatha, zonke lezi zinto. So lelo muntu abe nomuzi omkhulu nemoto ezinkulu, sayibona leyo nto. Do you know that these things can go in a moment? Ngifundisile into yaseGermany, buka izimoto. Uthothi lapho le nto ikuhlukanise noNkulunkulu le nto. In a moment ihambile. Nabancane kanje. Oh, bantu wami. Futhi abanye abangamantombazane, umuntu azinikele nje ukuthi emfaneni ngenxa yokuthi mhlawumbe umfana unemoto. Kuyasithi leyo moto very soon iphele njengoba engathi ayikazi bekhona, kodwa sewuzidayisile. Bekubazalwane kakhulu. SeGermany nje kudingeka izindlu. And do you know bathi yini inkinga? Naye angisazi ifundithi ithi ama-studies wonke ablaming climate change. You must know ukuthi uma kublaming climate change kuyiwa kuziwa kuthini. Studies blaming climate change. Yonke awuthi ngidlulibazalwane siyazi uPope any one of the things ayikhulumile last year ukuthi njengoba abantu behleli during COVID angizibona ukuthi COVID last year ngama lockdown abantu bebehleli bengaphuma phandle and bathi climate change yenziwa yini bathi yenziwa yi ama carbon emissions bathi njengoba wonke umuntu behleli phakathi endlini idi yehlile ama carbon emissions umhlaba uphumulile and nana uyasho ukuthi the Pope said the COVID pandemic has in some ways given us a chance to develop new ways of living indeed uthi already we can see how the earth can recover if we allow it to what
to rest
mokubanga yipi rest day bazoyilet
Sunday
without a doubt bazalwane uPope also leyo nto no science bayazi ubuka this is 2020 this is the scientist man kuthi scientists have begun to recognize the wisdom behind a technological sabbath it when cities in Israel shut down for the Jewish holiday of Yom Kippur lesi day of atonement ithi nitrogen oxide pollution plummets kuziyehla lesi that's cause climate change kuthi that one day of rest makes a difference ithi scientists have determined that a day of rest not many days just one day a day of rest would reduce carbon emissions dramatically without any additional spending new technologies or environmental consequences but just one day of rest so bazalani Sunday law mayiqala I want to say this izoqala kungathi solution for climate change for climate change and as things don't get better they get worse uzoqala i-edge upho bathi it's because abantu abawulandeli lo mthetho wesonto and kunabantu futhi abashumayela into engahambiselani nalo mthetho now friends kunesikhathi esiphila kusona how will we get ready izolo sike sakhuluma last week nge physical preparation bengicela namhlanje bazalo ukukhuluma ngospiritual and there's one thing engifuna ukukhuluma ngayo umkhuleko I want to speak about prayer.
Yeah.
I want us to speak about ini I prayer and then siyakhuleka sivale. You know, bazalwane uJesu ngesikhathi esondela kwicrisis la kumele ukuphila kwakhe akunikele inxa yethu. Kwakunzima, siyezwa?
Yeah.
And mawufunda iBhayibheli Matthew 26 futhi nawo Luke 22 futhi nje kanjalo kanjalo we find that uJesu prayed the entire night yakhumbula bazalwane eseGethsemane kuba wabona ukuthi this final sacrifice angeke akwazi ukuyenza if akatholi usizo from uNkulunkulu Baba from umoya ngathi bona leyo bazalwane if uJesu approach i crisis ekanje wabona isidingo sokukhuleka Aza khule kubusuku bonke. How much more thina? Siyakhumbula uJesu ekhuleka ngo 3.
Yeah.
Athi Nkosi, athi Baba, ongaba ngaba kuyenzeka. If it's possible, ongathi lendebe ngadlula kimi. Kodwa kuyenzeki yini? Intando yami kwenzeke yakho.
Yeah. Yeah.
UJesu akhuleka the same thing 3 times because kwakunzima.
Yeah.
Kwakunzima bazalwane. And I'm saying this ukuthi isimo esizayo bazalwane sizobanzima kakhulu there is going to be killing torturing isn't this ningi ezibhlungu can you imagine just imagine tinguwe lo ama torture izinto abazenza by the way manje in victim do you know lena bayikhuluma ngani nge nail pulling
yo
like don't zipo one by one how will you stand for into kanje ba befike nini kusandla sosibili The only thing I show you ukuthi ha hlukana nesabatha asina inkinga nje eziningi hlukana nento zishumayela ngo Jesu nokuthi uJesu kulaphe isabatha and une choice ukuthi uhlukana nenzipho zakho zonke and finally ukuphila kwakho noma uhlukana no Jesu and bazalwane what I'm saying is that if asifunda ngamanje ukuhlukana nanayo yonke into ezama ukusiphazamisa ekuhambeni kwethu noJesu. Ngesikwazi ukuhlukana nezinzipho nokuphila kwethu. Ngaleso sikhathi. Can you do you understand that ezinye ngizenga ncane ukuziveza abazalwane ngathi hayi abazalwane angifuni size si motivate ifie sisabe kakhulu. But I'm trying to give you a picture. Uthi Ellen White Great Controversy page 622. Uthi it is often the case that trouble is greater in anticipation than in reality. Uthi esikhathini eziningi abantu babecabanga inkinga ezayo bazicabanga zizinkulu kunalento ezoba yiyona. Siyabona leyo. Uthi it is often the case uthi but this is not true of the crisis that is before us. Yeah. Uthi the most vivid presentation cannot reach the magnitude of the ordeal.
Yeah.
Uthi le crisis isongena kuyona bazalwane inzima. Inzima kakhulu. So we need to pray. We need to learn how to pray. Now bazalwane, we're just going to have a short start in prayer. But nalokubalekile kakhulu so sibone isikhathi esikusona.
Yeah.
Singadlali bazalwane ngezinto ezincane. Njengoba ngisho ukuthi do you know ukuthi kuyobe kuyiphutha elikhulu ukuthi siyahlangana la? I mean yazi ngizithandile izinkonzo both the Sabbath school and the nursing. Esifunda goJobe goJobe sifunda ukuthi umuntu ayengena sici eyingithinti lelo lizi ethi wayibalekela isono sifundile
yeah
ethi wayiperfect and he shunned evil yet in these days kuzoba nabantu even nabafundisi bathi ngeke sikwazi bazalana ukuba perfect ethi how Kithi nje lo Musa owasiza uJob to be perfect so waphela yini kanti leli gazi lalisebenza kuJob kuzabe kuba lithi iBhayibheli waye perfect uNkulunkulu ngakhona manga ngoba kusho uNkulunkulu laphi ya uNkulunkulu mayikhuluma noSathane uthi Job akanasici futhi nje akamakuza ukubi yakubalekela ndinothi inkinga yethu abanye bethu siye sibulinde ububi sif invite Ithi into ibondile izongilinga le kodwa uhlale nje eduze kwalo. Singazikhohlisi bazo makuza isilingo. Ubhuti makuza usisi. Amathini? Ithi iBhayibheli uJob wayibalekela ukubi wayisibalekela isono.
Usikhulekile.
Wazami bazalwane singazifaki enkingeni engamele ngaba sikuyona. Sono sibi futhi siyabambana.
Yeah.
Siyabambana. So we are going to start about the prayer. I'm going to Luke chapter 11. I'm just going to show a few things then siyabambana. Kanje really bazalwane, you know. Nangithanda i ukuba genuine ukuthi sibe honest noNkulunkulu with ourselves and with each other so that sikwazi ukusizakala. Ayikho into a hopeless njengokuzenzisa njenge pretension siyabona le nto so akusizi umuntu ukuthi sifike sihlangane sicula amaculo angcwele sicula ngokungcwele sicula ngoJesu nokwazana noJesu but mhlambe emakhaya into ehamba phambili osibaye o generations siyabona bazonani lenza sihlangane awukwazi uzihambelane zoyithu
that's true
awukwazi ubuka uJesu ubuka futhi noSathane
yeah
so mazana ngathi abona lesikhathi sikusona ngempela yisikhathi sokuhlukana nepretension
yeah
kube yabona manje mina njengimi la anginamanxebe ezandleni
yeah
futhi anginazulu akusizi ukupretendela mina
Yeah.
Sibe no amen, sibe na yawe sisayibona leni bazalwane.
Yeah.
Lo namanxeba osifele so one by one. Okuyena futhi onesizulu azo onesizulu azofaka kulona. Yena uyabona yikho into efihliwe kuyena. You know these bazalwane sometimes sise pretendela abanye bazalwane ukuthi mawukuzofika mhlawumbe kwa masewe ezokuvakashela.
Hey.
Uqalicisha ama TV. Kodwa nibuka i TV. Zigcina izingane sezizondo mabase zithi kulo babo uthi makufike yena ku TV. Ha? Oh my God. Siyabona le pretension bazalwane. And leyo nto siyenza ngoba sihlonipha sisaba abantu more than ukusaba uNkulunkulu. Siyabona leyo nto. And loyo nto mele iphele bazalwane. Makufika abazalwane abathile ezinganeni sisikhuluma ngezinto ezincwele sithi awukhumbuli besifundiswa ngento ethile. Kodwa uyazazi mangekho bazalwane anikhulumi leyo nto. Kuba yonke le ninye into engenamsebenzi. Na ngize ngathi nginonkosikazi wami sikhuluma le nto one other time ngathi hayi yazi mina ngingamhlonipha umzalwane nje if babuke i-TV kwakhe uma ngifikile ayivule nje i-TV ngihlale ngilethe umkhuleko ayicisha i-TV sikhuleke mase enze nje le nto ayenzayo so that at least siyakwazi ukuthi sikhulume ngale ndaba siyiveze elizwini ukuthi hayi yazi umzalwane hayi le nto ayilunganga Lithi iBhayibhile ku Proverbs 8 verse 13 ukusaba uNkulunkulu ukuzonda ukubi ubuka kanjani ukubi ube kuthi futhi asaba uNkulunkulu unothi ngipretende ingasizakali Siyabona lo mbazalwane Okay asini ku Luke la ku Luke bazalwane chapter 11 so qala ku verse 1 yazi ukukhulunywa ngani ngomkhuleko the Lord's prayer sayikhumbuli now ngicela ukuyisho lento ngoba bazalwane bazozitshentsha hayi it's the same ikhona la uJesu akhuluma futhi nangani the same prayer ku Matthew chapter 6 sayikhumbuli lana ku Luke chapter 11 usuke seyiphinda the second time lapha ku Matthew chapter 6 Usuye kula enza i sermon on the mount sayikhumule le sermon kuthi yini ngesiZulu Okay awu kanti njalo bazalwane ndula njalo intumayile sentabeni yebo lana uJesu i sermon on the mount mawubuka iminyaka yokuphila ka Jesu i sermon on the mount uJesu wayenza ngonyaka u 29 AD lana masise ku Luke chapter 11 if you want to yafunda nje impilo ya Jesu sise ku 30 AD the following year Seyindawo ukuthi akusePeria le ngakho Jerusalem kanti semon on the mount wayenza ekuphi eGalile eseGalile yeah now bambuza uJesu asike sifundeni chapter 11 ngizoqala ku verse 1 nje and then bazalwane asoze ngikwazi ukufunda konke ngoba isikhathi esiphelile ithi kwathi ekhuleka endaweni ethile ikhuluma ngoJesu yakhuleka esegcinile esethile esegcinile baseqedile ukukhuleka omunye wabafundi bakhe wathi kuye Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe wayesethi kubo ngani khuleka anothi baba wethu osezulwini balingcweliswe igama lakho mawufike umbuso wakho Mayenziwe intando yakho emhlabeni njengase zulwini usiphe isinkwa sethu sezinsuku zonke imihla ngemihla usithethelele izono zethu ngokuba nathi sibathethelela bonke abane ala kithi ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule okubi sayizwe lo mpazalwane wathi kubo asibambeni lapho singangena uverse 5 na uJesu uphinda the same prayer ebawafundise yona last year mabethu bacela ukufundisa ukukhuleka kushuthi uJesu ngamanye amazwi kuba ngathi uthi uJesu kunento engifisa nifunde kulomkhuleko lona eningayifundanga kunama lessons esingayifunda in this prayer bazalwane kunama lessons esingawafunda in this prayer mhlawumbe singawabambi concerning prayer and I always want to say this bazalwane sisonke the best way yokuya kuNkulunkulu yoku approach uNkulunkulu ile ndlela uNkulunkulu athe approach ngayo siyayizwa leyo nto siyayizwa leyo nto bazalwane before ngingene kulama lessons ngizofuna ukwenza ukudefine kuqala ukuthi yini umkhuleko and then Yiveza ukuthi yini abalekile kumele siyazi before siqale nje ukukhuleka ake sibuke ukuthi yini umkhuleko Step to Christ, page 93.
Yes.
It is prayer is the opening, of the heart to God as to a
friend.
That's because you see,
yeah.
It is prayer is the what?
Opening
of the heart to God as to a
friend.
Steps to Christ, page 93. That was the quotation in Lula, eh? Prayer is the opening of the heart to God as to a
friend.
Say, Pana Leon Bazalan. Come on, Mazukunukuna, see, bull increase your zay to get a hope. Hele. Well, I be going to tell you, Jenna Ungan, while making him Jen Ungulunga. Say, Pana Leon. Now, Banga Bamla Bangan. Inga be come time into the Jenna Umatol, see Nunga, no Umatol. Yabo, I sit down Nunga, no Tand. Yabo. Oh, I begin to return my daughter in an old tando. Oh, I'm ten languages of God. Say, when I don't, we negate. So, what this teaches is that we pray. Uncle Ugulu sim tena yonke into. Next to this quotation, Bala and Philippians chapter 4, verse 6. Say, I come back Philippians chapter 4, verse 6. We're looking at Paul. What is it? I'm going to say, God, as in letter, conke. It is let all your wants. Let all your wants in English. Go on the signature, Gumkulumbun, Gumkule, Gum. Now go bonga. Do you? And then unto Paul, and the peace that passes understanding will fill your hearts. Do you see what the Lanty Pipe elite Tina? I see letter, Gumkulumbulu, go on again. Now I think I hear to Tina. Matia Gumkulumbulu. The Punuk letter, let's see, then I see them can best Kuruka cool, eh? I'm telling you, this is Genesis spiritual, eh? Man, as I'm telling you, he pull the phone. Bano kule, I'm going to go to the season the phone. Ang na phone yung hasing na kina dinang yema din the phone lena bengi seven season yung ako. Manang yun sa mga recording ka yung yawa na nje. Yung bangat yung tinay yung ina nende. Pero mo sa anong ganon ako? So you can't have a phone with him putting as he has the album catches. He doesn't follow your phone, but I'm gonna have him join. And would you pray is the opening up of the heart to God as to a
friend?
Sure. Hey, I'm plan. Then what has phone did last week? Would you make Puma to look and see my car? Mang then group by it. Yes, got a and asking, I can't hope. So then, we come and we go and we say, "Yes, let's see if we can." When there is no prayer, there is no power.
Mm-hmm.
You know that was the one?
Yeah.
That's deep.
When there is no prayer, there is no power. So see, that's the first thing. Now, before we can't. It is Lana, it was from the Mount of Blessing, page 104. It is the very first step, says the Lord. I'm with second, I'm with third. This is the first step. It is the very first step in approaching God, is to know and believe that He has. The love that He has to us. If you are going to pray without a conviction, you do not even need to tell us all. This is my light. I I hope mhlamba ayikaze yenzeke lento ukuthi anyone but olana but sometimes yenzeke ngoba siphila emhlabeni wesono ingane mayihlala kumndeni la ingazalwa khona sometimes isaba ukucela izinto why ngoba ayikho sure ayikho certain ngothando ukuthi labazali abangithanda ngempela njengoba ithanda ezabo ingane sayibona leyo nto and leyo nto yenza ukuthi nama becela bangicelisisi yenza ukuthi futhi bangadedeli konke kulomzali sayibona leyo nto kwezinye ikhathi bazama bathi ukuthi ngiziphandele ukuthi ngiyocela ngimele ukumhlupha ngathi uPaul uma Roma chapter 8 verse 32 lithi if God spared not his own son uNkulunkulu ayagodlanga ngisho indodana yakhe kodwa wayinikelela thina itangathini ukuthi angasinikezi yonke into ngayo indodana yakhe if uNkulunkulu asinikeza uJesu ithi then is the love oh asibukele uJesu sayibona lesithombe ngesikhathi uPilate seyiqedile ukumshaya yazakekho umuntu owaphila impilo yohlazi njengoJesu ukuthi uzumbika umkhombe njani ukuthi ngimenzenike lona sebekhethe abantu uBarabbas manje ngona uBarabbas kunoJesu bamkhethe uBarabbas sinathi Pilate ngimenzenike lo yami inkosi yamazulu ingeyilutho emehlweni wabantu ihlaze do you see this bazalwane yazi mangicabanga le ngezinye izikhathi ngibule hey yathinta kakhulu enhlizweni and ukuthi this is the love that we should know njalo masikhuleka sithi umuntu angasenzela lento angahluleka kanjalo ukungisiza if mhlambe ngidinga umuzi le emakhaya angahluleka kanjalo ukungisiza lana if ngidinga ukudla la zonke izinto bazalwane let me tell you the truth and I want to say this yonke into ekaNkulunkulu yeyethu yonke into ekaNkulunkulu yeyethu usho kanjalo uPaul 1 Corinthians chapter 3 verse 21 uthe all things are yours sayibona leyo nto but sizingane ezincane ningane encane kufana nokuthi umzali mayinemali eningi ufuna ukuyipha ingane yakhe uyayibambela ngoba ingane if akuyinikeze konke at the same time ingenza njani ingakumosha naye ingazimosha ngakho sayibona leyo nto so uNkulunkulu akasiniki lokho ngokwethu uyakubamba uyasibambela and then asinike only as we need it only as we need it and then asik accessa kanjani lokho si accessa kanjani leyo nto through prayer lezi zinto esizidingayo uNkulunkulu asibambele zona the only way we can access them is through prayer it is through prayer bazalwane mofunda ku Steps to Christ page 94 ithi prayer is a key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse
amen
where are treasured the boundless resources of omnipotence says the Lord kuthi ezulwini ku storehouse sezulu kuthi la kubekwe khona the boundless resources yazi the most boundless into engaphelele umthombo ongomiyo kuthi umkhuleko is a key in the hand of faith to take learn say one learn bazalwane and it is amazing how little we pray now I want to say this concerning prayer first of all sibonile lapha ku Lord's prayer ukuthi kwenzekalani sikhulekela ini izinto spiritual gifts I think our spiritual needs
yes
ngoba siqala ukuthi inkosi aliphatha ngokungcwele ini igama lakhe sekumbule that's the first thing and then sithini thy kingdom come ubukumkani bakho makuthini and then intando yakho mayenziwe kephi emhlabeni now awuzuke emhlabeni ube wena ungayenzi so the first thing uJesu ay ask for this ayona lapha ku Lord's prayer ukuthi masiqala ukukhuleka masiqala ukucela sesicela kuNkulunkulu you must plead and beg for spiritual blessings ngingaceli imoto ngibe ngingacelanga kodwa ukuhlukana nesono sengibhizi ngicela umuzi kodwa ngisabambekile ngokuphinga sayibona leni bazalwane so ngiqe so do you see even in the Lord's prayer Le order le uJesu ayibekile ku Matthew 6 verse 33 athi we need to seek first the kingdom of God and his righteousness and then there's his into. Siyabona le nto ikhona la close prayer.
Yeah.
So siyabona le order uJesu ayiphilile, order uJesu ayiphila ngayo le. Uqala izinto zomoya. So uSathane into ayenzile mayifika ufika washintsha order.
Yeah.
Abantu abaningi just la. I-order ishintshiwe mhla ngenze ngofila siziboni.
Yeah.
It's only mawuhlala phansi ucabanga ukukhululeka ukuthi hayibo. Yazi i-order ishintshiwe.
Yeah.
Ngiyakwazi ukuthi ngiye emsebenzini, ngibuye, ngilungise ukudla. Zonke lezi zinto ezitemporary. Ngiyofunda manje ingane ngizifunda isikole, ngifunda izincwadi. Kodwa ludlule nje usuku, luzulu nosibili ingalifundanga iBhayibheli. Leyo nto ikuvezela ukuthi i-order ishintshile.
Yeah.
Wena enhliziyweni uzazitshela ukuthi hayo ngiyamthanda uJesu. Ori Jesu kumthanda kwakhe uyobonakala ngesikhathi sichitha noJesu.
Yeah.
So we start with the spiritual blessings before siye kwini ku temporal.
Yeah.
And then uJesu mase siqeda lapho ke after last esithi thy will be done on earth as it is done in heaven. Then the next thing athi ke siphe isinkwa senu. Sayibona lonto? Athi bese siqale ngesinkwa. Oh, ngokuthi ngicela isinkwa. Kodwa ngisabambe le esonweni kodwa sengicela isinkwa. Ngiyakhala ngifaste. Pho umsebenzi enxa ukuthi silambe ekhaya, but ngazi ekhaya kubukuthula. Inkulumo yethu the way as a husband I'm speaking to my wife. Ngikhuluma ngentukuthelo, ngikhuluma ngeforce. Do you know uma ufuna Adventist home I think page 285 if I'm not mistaken, uthi sister White indoda eyenzisa unkosikazi izinto ngeforce isebenzana noSathane. Do you know that?
Sure.
Is it are not supposed to be done by force? And uJesu yena umyeni webandla. UJesu yaphoka yini nokuzama ukudonsa ngothando. The more ibandla elungukosikazi lisuka kuyena, the more elidonsa ngothando. So if bekuthi ngempela we are going to be husbands after the pattern kaJesu, bekuzothi la unkosikazi ecele khona kube lapho umvezele uthando luzolimconfuse. Akhawu. Azakuthola umngane wakhe ethi ngiluba wasekhaya uyangihlula. Le nto ngiyamazi into ethile ibe ngiyenza kayithandi, but indlela responda ngayo.
Wow.
Kodwa manje indlela izulu elisebenza ngayo asikwazi ukufika kule better way. And uzaqhubeka ngiyathanda ukuthi ungathi Adventist home. Very important book bazalana ngoba there is a war in the families.
Yeah.
Sathana uhlasela imindeni sakhumula last week ngisho lento. Uthi the heart of the church is the family.
Yeah.
So if uSathana ufuna ukubulala ibandla. Kodwa ngomndeni. Mawufuna ukuma mawugwaza umuntu ufuna umbulala awugwazi ngala ngisho ugwaza inhliziyo.
Yes.
So uSathana mayifuna ukugwaza ibandla uzitshela ukugwaza kephi?
Emndenini.
And Adventist home page 15 uthi the heart of the church is the family. That's why uSathana amadimoni amaningi kuma families.
Yes.
So emakhayeni ethu asingaqali ngokucela izinkwa. Sibe singaceli ukuthi bazalwane sithandane. Sithandaneni nenkulumo yethu kubonakala ukuthi ingathi inkulumo yezulu ngoba sithi thina mele kwenzeke la emhlabeni njengoba kwenzeke kephi
ezulwini.
Yeah. Most mele uzibuze nje whether your husband or your wife or your child or your brother or your sister mawukhuluma into ngendlela ethile ube sikuzibuza maqedwa kule mthayibo ingabe ezulwini mhlambe kukhona la kukhulunywa kanje.
Yeah.
Yeah. Sayizolwane bazalwane. And makuma ukuthi akukho njalo. Then ngikhuleke uNkulunkulu sayizolwane yonto.
Yes.
The Lord's Prayer uJesu akasho ukuthi let's use those same exact words. But usifundisa iprinciple ngokukhuleka. Kona ama principles esifunda ngokukhuleka lapha. That's why nathi masikhuleka la inkonzweni asiloke nje njalo sisebenza those same exact words.
Yeah.
But we need to follow that principle. Uyabona lonto bazalwane? And then ifuna ukuvala. Manje siqedile ukukhulekela bazalwane. The what? The physical blessings now. isingwa ke manje semihlangemini sese nase siyasikhulekela singabozitshenta umzalwane usuke engekho spiritual mayicela izinto ezi temporal kusho uJesu imbali ukuthi kumele sisikhulekele nesingwa siyayibona leyo nto so silandele lento ekhulunywe uJesu and after that sicela ini intethelelo siyibonile iord
yes
then sicela intethelelo intethelelo uNkulunkulu but I want to say this Masicela intethelelo have you noticed this thing we lose pray kuza sicela intethelelo njengoba nathi sibathethelela abanye siyabona leyo nto so number 1 ukuthi mele sithethelela abanye
yeah
I mean uJesu uyihlakaniphile wayengathi ukuthi hayi mani mani khuleka icela intethelelo kuphela but wayefisa ukusibonisa ukuthi izulu lisebenza kanjani Ungazitshela ukuthi nizothola umusa ongenzeli abanye umusa. Siyabona leyo nto. Mangiba magqulu. Ngiyakuleka nje kugugu amadolo. Kodwa ngeke ngisiza kahle. Siya sambazalwane. Because these are the things ekumele sizenze. Ivakeli practical.
Yeah.
It's not only just we stand and sabat isifunde then siya emakhaya sibuye with the same lives. Siyabona leyo nto. And then uJesu mayiqhubeka lapho. Masicela intethelelo iyaqhubeka izwi lithi ungasingenisi kephi
okay
sayi sekonda
yes
kodwa sisindise kephi
ubu
bi meaning you don't only pray for forgiveness but you also pray for cleansing from isono sayibona leyo nto bazalwane abantu ningibani bacela ku forgiveness kuphela but abafuni Ukucela uJesu ukuthi Jesu ngihlanze futhi ngibambe ngingangeni kephi ekulingweni. Kanti uJesu uthembisile ngisho kuJude chapter 1 verse 24. Ethi iBhayibheli now unto him who is able to keep us from falling. UJesu namandla okusigcina singawi. Why can't you believe izwi likaNkulunkulu njengoba likhuluma? UJesu namandla okusigcina singawi. Akhona amandla egazini. Khona amandla egazini. Ngisho noma ibala linjani. Noba futhi selihlele isikhathi singakanani akhona amandla okugeza kephi
egazini
khona amandla okugeza egazini bazalwane then the last thing after sesicelile nokusizwe sona because that is what we really need more than anything victory over sin separation from any is awesome. Then the last thing bazalwane we claim is thembiso zikaNkulunkulu sibabaza amandla wakhe sithi ngoba yini umbuso wakhe amandla wakhe sisekhumule the last part of prayer now we are going to pray I want to say this bazalwane after uJesu la ku Luke chapter 11 ekhulume kubona ngomkhuleko ubanikeza iparable yokucela Le parable nayo inama lessons athile. Ngifuna ukwasho very quickly. Sekhumbule le parable abaneza yona uthini? Uthi kunomuntu.
Yes.
Enomngane wamfikele ebusuku emvakasheni sekhumbule?
Yes.
Emthe ufike midnight uthi this man wavuka naye wayakumakhelwane. Wathi makhelwane kunomuntu ongivakashela anginasingi ngicela isingi. Uthi makhelwane akhulume ngaphakathi. Adaye sesilele nezingane zami. Yengwazi ukuneza isingo. Uthele nomunye and uzacela nje 3 loaves. Uthele nomunye angasuki, athi hayi makhelwane angikwazi ukusuka la. Uthi angidini mangibuyela le kumuntu ovashile. Ingena singo. Lo makhelwane angisuki, nomunye bengathi abekezela. Wagcina evulile wathi mina thathi izingo. Sayizwe leyo nto. Athi uJesu athi akamnikezi ngenxa ukuthi umakhelwane noma umngani wakhe. Uthi kodwa ngenxa yokuthi kuyaphikelela. Sayibona leyo nto? Ngoba ukuthi uyaphikelela. So we learn some lessons here also concerning prayer. Lesson number 1 lo muntu lo. Lento wayicela ngalesikhathi sidinga ngayo. Azange ukuthi mase fike isivakashi sifike ebusuku but hayi sengwe icela ekseni. Ask what you need in the time when you need it. Sayise leyo nto bazalwane. Mawa ukuthi you are feeling for some reason ukuthi uyacasuka usendleleni you know sometimes ngiye ngithi ngi driver ngiphaka imoto ngikhuleke ngoba ngiyazi ngithi inkosi I don't know ukuthi kwenzakalani kodwa ngise ngathi mhlambe or am I becoming moody? Is there anything that's going to be in the end? Then, because we say, and then, gime, gikule, because I learned this principle. Utela into ngalesi khathi nesidingo. If bazalwane, if uyazizwa ukuthi nentukuthelo mhlambe sengenza nje isibono ngentukuthelo.
Yeah.
Usendaweni ethi athi semsebenzini uthi ayingekhumbe ikhulekela lento mase ngifika ekhaya. Ungangafika ekhaya ungalenzi iphutha. So ucela lento idinga ngalesi khathi usidingayo. And principle number 2 sithe lo muntu wacela 3 loaves. So ucela exactly what you need, ha? And then iprinciple lenye ukuphikelela. Bazalwane, si weak, and the reason why we are weak is because sisidedela kalula isandla sikaNkulunkulu. Sicela once or twice and then siyeke. We need to spend time noNkulunkulu. Yebo sibalulekile, ubalulekile umkhuleko losenzela enkonzweni sisonke nomkhuleko wefamily, but ukuphila kwangempela we get it in private prayer.
Amen.
La sivuka bazalwane sikhuluma noNkulunkulu. Uthando lwesizulwini, we don't understand indlela uNkulunkulu afisayo ukuthi aze imikhuleko yethu. Kule crisis esiyakuyona, njengoba sikhuluma le crisis, we cannot make it if we are not praying men and women. Mina sixhumana nezulu, do you know uma uxhumana noNkulunkulu ezinye izinto azambula. Uthi ubuke iTV, uvela uthole understanding yezinto. Kodwa akuyazi le nto, hayibo ngempela, hawu naki ilinga kanje na kanje. Because uxhumana nezulu. Mawukumene izulu banamandla. Let me tell you the truth. When you kneel before God, you can stand before any man.
Yes.
Awuzosaba. Mhlawumbe usakiswe ukuthi abantu abefundisi noma mhlawumbe omungameli. Sebona le nto? When you kneel before God, you can stand before any man.
Yes.
Yeah.
UJesu kafika amakhehla, do you know? Uthena sasulute uJesu phela was a young person, was a young man ngalesa skathi wafa around 34. Sometimes bakufika ku round amakhehla aphethe imibhalo emikhulu bembuza question after question kuthi abantu babeqala ukubona into enje.
Yeah,
indoda njenganake kanga kuthi the humble Galilean standing before the aged man, experienced, wise.
Yeah,
kuthi manje bethe question after question athi uJesu kubhaliwe.
Yes.
Sometimes bayaphendula siyabona leyo nto. And ama disciples wathi they came to realize ukuthi it's because lo muntu uyaxhumana nezulu sithi masilele thina uyakuleka. There is nothing enough, so it's bindi okumele iqinise at times. It's because we don't pray. Siyasaba abantu, yabona uJesu wayengabasaba abantu. Wayemele uNkulunkulu.
Amen.
Ebazalwane ya siyayivala la ngempela ngathi uNkulunkulu angake asikhonvite ngokubaluleka kokukhuleka. Mawufunda kuMaranatha page 61, uHelen White uthi there is a remedy for the sin-sick soul, and that remedy is found in Jesus, precious Savior. Ithi his grace is sufficient for the wicked, it, and the strongest must have his grace or they will perish. Uthi, and I saw how this grace can be obtained. Uthi, go to your closet. With an ukhulume noNkulunkulu, with God in prayer. Speak to him, tell him your wants.
Yeah.
Ask for strength. Kona azaqhubekela athi be Jacob like, ube njengo Jacob ubambelele uNkulunkulu. Ungayeki ukukhulekela ihumility, ungabi na ihumility.
Yeah.
So you pray until something happens.
Yeah.
So yabona nibazalwane, we need to pray. We need to trust in uNkulunkulu. uNkulunkulu uyasiza masikhuleke bazalwane nje sisonke. Ngathi uNkulunkulu abusize bazalwane ukufunda kwelizwi lakhe. Ukuthi bekunaphakade. Amen.
Amen.
I want to make an appeal before I pray. Sithobise nje amakhanda sonke. Our heads are bowed. Amehlo avaliwe. Aphile yami isimpulo bazalwane. I'm not going to name izinto eziningi. Siyazazi thina izinto ezisihluphayo. Whether it being amanga, whether it being ukuphinga. Do you know that even in meetings like this, kuba khona abantu ababambeke isono, sithi singazitshenda komuntu ophingayo la endlini. Kunomuntu la endlini ophingayo. Umuntu obambekile kwinto ukuthela. Umuntu obambekile kuma relationships, mhlawumbe omunye obona kodwa uyayibona le relationship le ayimsondeze kuJesu sibanje into zomhlaba and finally le nto besiyifunda yokukhuleka kunomuntu obambekile kwizinto ubhizi kakhulu asike isikhathi sokukhuleka and bazalwane my appeal is simple if we are thirsty there is something it can be anything even into engazibalanga can be anything even nakule nto engazibalanga and you want strength and you want help kujesu zicela nje uphamise isandla nje our eyes are closed our heads are bowed anything and bazalwane you want help ngoba ufuna ukuhlukana nento angifuni ukubona zonke izandla ziphakama ngifuna nje umuntu othi ngifuna ukuzama ukuhlukana nalento from today that is the help that I'm asking for namhlanje as uNkulunkulu ebukile ngicela usizo time is almost finished ngicela usizo sikhulekeni Father, in the name of Jesus Christ, oh, Nkosi, siyabulela kakhulu. We really, really thank you kakhulu for teaching us in the way that you have taught us. And Nkosi, we see that the time is finished. And we see, Nkosi, which we need to be men and women of prayer. Siyabona, Nkosi, which, yeah, asibambani nezulu in the way that we ought to. Because we are ashamed and embarrassed as we see impilo ka Yesu, who was sinless and faultless, yet he prayed so much. Yes. How much more, Nkosi, thina, who are so full of sins and faults. Oh, Nkosi, ngathi usithanda kangaka. We are so sorry, Lord, ngokuthi nje singazisi zonke izinto kuwe. We really thank you, Nkosi, for reminding us kakhulu nje about prayer. For reminding us that Lord, ixesha liphelile, ixesha liphelile nje kakhulu. Thank you so much, King of the Universe. Ufanele nje ukuthi kakhulu udumiswe. We thank you for igazi lika Yesu that, hey, into ngose siyenze. We really thank you, Father, kakhulu the sacrifice that you have made. Yathusa futhi Nkosi, ya. It's a really confusing, Father. We thank you, kakhulu. Now we are asking in the name of Jesus Christ, as izandla zethu ziphakeme Nkosi, nesami Nkosi izandla ziyasiphakamisa. Kunezinto Nkosi owaziyo ukuthi sidinga uncedo ngazo. You know, Father, ngoba you know our lives, our families, and you know us as individuals. Siyacela Nkosi, konke okusisono, konke okungcolisayo Nkosi inhliziyo, kusuke ngegazi likaYesu. Please, Father. You have told us, Nkosi, in this wonderful quotation in Maranatha, which how we can access this grace, Nkosi, is through prayer. Angeke sibe namandla okuhlukana nesono when we don't pray. Siyabulela, Father, for this advice. And now we are asking, Lord, usiphe, Nkosi, amandla to trust you, to tell you everything. Sithandaze emakhaya, and even as we travel, because during the day, simane sithandaze sithethe nawe ngenhliziyo. Sibengabantu Nkosi abathandazayo. Please, Father, help us to stop pretending. Please, loving Father. Uyazibona izono zabantwana bakho. Uyazibona ukuthi izono zami. Sonke Nkosi siyadinga ukuncedo. Uyazibona izandla zabo Nkosi nangoku. Please, Father, the help of heaven may icela ingene kubo. We thank you Nkosi kakhulu and we ask for even izidingo esinazo Nkosi emakhaya, those temporal things ozaziyo ukuthi siyazidinga kakhulu sonke Nkosi lapha. We need to make an urgent move Nkosi siphume emadolobheni without a doubt, Lord. But Nkosi, many of us are thinking about ukuthi sizoyenza kanjani. Ndiyacela Nkosi ungenelele. Ilizwi lakho lithi Nkosi zonke izinto zezethu through Christ Jesus. So Nkosi asishoti ngando. We just need to pray Nkosi so that you keep giving us as you see fit. Please, Father, help. Help each and every family, Nkosi, eshodelwayo, with whatever it is, Nkosi. Please, Father, help. Siyakucela baba. Xolela Nkosi izono zethu and where we have not done well phambi kwakho. Usenzele inceba, Nkosi. Usenzele inceba kakhulu. And help us not to repeat the same sins and mistakes. Siyakucela baba konke in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.